Guhararanguwe ibitari bike mu bushikiranganji bwo kumenyesha amakuru. Hambere twovuga ko ngo ibinyamakuru byatumye u Burundi bugira ishusho nziza mu makungu bivanye n'amakuru byashikiriza. Hambere ngo n'abarundi batari bake barashoboye guhunguka kuko bumva inkuru z'ibiriko bibera mu Burundi zihumuriza. Ibi rero bikaba bimwe mu byashikirijwe n'umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ije imbere Marie Chantale mu gihe ariko ashikiriza imigambi yaranguwe n'ubwo bushikiranganje
umugambi mukuru w'igihugu uranagomba ko abenegihugu bashikirwa n'ubuhinga bwa none bwo gutumatumana ko amakuru mu ntumbero yo kugabanya ubusumbasumbane hagati y'ababa mu bisagara n'ababa mu bice by'igihugu bitari bisagara icyo twokwita réduction de la fracture numérique mu gifaransa kandi nkako turavye uruhara ubuhinga ngurukana bumenyi bufise mu iterambere ry'abenegihugu ni ngombwa ko ubwo buhinga bushikira abenegihugu ku rugero rumwe ni muri iyo ntumbero rero ubushikiranganji bukurikiranira hafi itunganywa ry'ibigo byashinzwe mu ntara z'igihugu ari byo twita télécentre communautaire polyvalent bukinofonofo aha novuga mu ntara ya Karuzi Bubanza Rumonge Makamba na Mwaro ikindi kigo kikaba kigiye gushingwa mu ntara ya Kirundo imyiteguro ikaba igeze kure muri ivyo bigo rero abenegihugu na cyane cyane urwaruka baraharonkera ubumenyi haba mu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kwaba ukwandikisha amakete cyangwa izindi nzandiko hadasigaye inyuma kugwiza impapuro umuntu aba akenye icyo bita fotokopi reka ndetse no kuraba ibiganiro n'amareresi yigisha kandi ahanura urwaruka muri ibyo bigo rero ubushikiranganji burashirayo ibikoresho bikenewe nk'amamashini imprimante fotokopiyeze eka na rétroprojecteur hagatangwaho n'umuhora ngurukana bumenyi bihuta biciye kuri wa muhora wa fibre optique tubandanya kandi turondera ubundi buryo butuma ibigo nk'ibyo bigwizwa mu gihugu cy'u Burundi kuko twarabonye ko bigirira akamaro kanini urwaruka harashinzwe kandi imigwi mu mashure ikurikirana ibijyanye n'ubuhinga ngurukana bumenyi ibyo twise l'école théisse iyo migwi ikaba ituma abanyeshure bimenyereza gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi iyo migwi ikaba yarashinzwe mu mashuri abiri lycée technique Nyanzarake na lycée technique Nyabigina aho akaba ari mu ntara ya Makamba mu bijyanye n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru nta n'umwe ayobewe uruhara rw'ibimenyesha amakuru mu iterambere ry'igihugu iyo bikoze neza ugutanga amakuru ukwigisha ukurera no gufasha abantu kwinezereza nivyo ahanini shingiro ry'umwuga wo kumenyesha amakuru haba mu binyamakuru bya leta canke ibinyamakuru byigenga mu vyerekeye ukumenyesha amakuru ibimenyesha amakuru ntibyahengeshanije gushikiriza amakuru kubiba mu gihugu ndetse n'inyuma y'igihugu kandi mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu n'isi yose ibikorwa byose byaranguwe n'inzego z'igihugu byagiye birashikirizwa n'ibimenyesha amakuru byaba ibimenyesha amakuru bya leta canke ibimenyesha amakuru byigenga na cyane cyane ibikorwa bikomakomeye byaranguwe n'inzego za leta abarongoye inzego zitandukanye bakaba bashimishwa cyane n'ukungene imirimo yabo imenyekanishwa ibimenyesha amakuru byose aha ntawo dondagura ngo waheze inkuru zagiye zirandikwa biciye mu binyamakuru byandika ibikoresho imbuga ngurukana bumenyi canke inkuru zica kunsamirizi no kumbonesha kure ibyo rero byaratumye ishusho ry'u Burundi riboneka neza ndetse bigatuma n'abarundi bari barahunze bahunguka abanyamitahe bakagarukana agatima ku gihugu cacu kubera amakuru bagiye barakurikirana biciye mu binyamakuru bitandukanye yagiye arerekana uko igihugu cifashe kandi ko ari nyabagendwa ndetse ko nabene igihugu bose bari ku kivi tugana iterambere rirama. Ibinyamakuru kandi byagiye birigisha bene igihugu ku nyifato bogira mu bihe bimwe bimwe. Murazi ko kuva mu kwezi kwa gatatu k'umwaka urangiye hateye ikiza cya coronavirus mu gihugu ndetse no ku isi yose. Ibinyamakuru byarakoze uko bishoboye birigisha bene igihugu ingene bo kwifata mu bihe nk'ibyo by'ikiza. Ibiganiro byinshi, amakuru n'ubundi butumwa bikaba byaracishijwe mu binyamakuru biciye na cyane cyane mu runani rw'ibimenyeshamakuru rwitaho ineza y'abana ico bise Remaye. Haranakwiragiza mu gihugu cyose ubutumwa ba nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yavuga ati ndakira sinandura kandi sinanduza coronavirus. Ubwo butumwa bukaba bwacishijwe ku byapa binini binini byamanitswe mu ntara z'igihugu cyose. Uruhara rero rw'ibimenyeshamakuru mu kurwanya ico kiza rwarabaye ingirakamaro kuko amakuru yo kwizegwa reka ndetse n'ibiharuro bitangajwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu byamenyekanishwa ku gihe. Ingingo zose zafashwe na Leta y'u Burundi ku vyerekeye ico kiza ca coronavirus, ibimenyeshamakuru n'amaradiyo byadisamiranisha ubugingo bwango kabiri kabiri kugira ngo abenegihugu bazigire rwabo. Ibimenyeshamakuru kandi ntibyahengeshanije gufasha abenegihugu mu kubahamagarira kugwiza umwimbu, kubungabunga amahoro no kuyatsimbataza, guhamagarira Abarundi bahunze ngo bahunguke, ukwijukira isuku, ukurwanya ibibangamira ibidukikije no gushyira mu ngiro wa mugambi w'igihugu wo gukingira ibidukikije no gutera ibiti ari wo ewe Burundi urambaye n'ibindi. Mu bijyanye n'igisata cy'amaposita naho nyine hararanguwe ibitari bike, mukamenya ko mu bikorwa by'amaposita harimo igisata gifasha abenegihugu kubika udufaranga kigatanga n'ingurane. Rero abanywanyi bagera ku 13,847 bararonkejwe ingurane. Ikindi cyagumye cibonekeza muri ico gisata ni ubusuma bwagumye buvugwa mu bakozi. Ubu rero hakaba hariho abakozi bariko barakurikiranwa n'ubutungane. Mu gisata cyo gutumatumanako amakuru kandi aha twovuga ko naho muri rusangi ico gisata cagiye kiratera imbere turavye urugero rw'abasigaye bakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi haba mu guhanahana amakuru canke mu guhanahana amafaranga biciye mu bihura itandukanye. Twovuga ko ishyirahamwe ryo gutumatumanako amakuru ryagize ibibazo kuko ryagiye rikura rihomba. Iryo naryo Neonated uno munsi rikaba ritagishobora guhemba abakozi canke ngo ririhe amadeni rifitiye amabanki canke abasanzwe bakorana naryo. Ni muri iyo ntumbero nk'uko nari nabivuze mu ntango, umushikiranganji wa mbere wa Leta y'u Burundi yagize urugendo muri iryo shirahamwe. Ubu rero hariho ibiriko birakorwa kugira turabe ko ishyirahamwe ryonagurwa, ariko tukabona ko ari ngombwa ko Leta ifata ingingo zotuma iryo shyirahamwe rizamuka. Ngibyo rero muri make ibyaranguwe mu bushikiranganji. Tukaba dushima uko ibikorwa byagenze, tugashima cyane abarongoye ibimenyeshamakuru hamwe n'abamenyeshamakuru ku kungene bakoze batiziganya bakamenyekanisha ibirangurwa mu gihugu, mu guherekeza inzego z'igihugu, mu kwigisha abenegihugu ukungene boja ku kivi bakagwiza umwimbu, bakabandanya batsimbataza amahoro n'umutekano, bakanarushirizaho kwigisha abenegihugu uko bo kwikingira ikiza cya coronavirus naho ingorane zitabuze na cyane cyane izijanye n'uburyo buke dusanga mu bimenyeshamakuru bitandukanye. Tukabandanya dusaba abarongoye ibimenyeshamakuru n'abamenyeshamakuru gushyira imbere ibijyanye n'iterambere ry'igihugu, aho kuvuga ibitagenda neza gusa ariko berekane uturorero twiza dusanga mu bene gihugu.
Umushikiranganje yanishwe no ku bibazo by'abamenyesha makuru aho yavuze mbere ko muri ubwo bushikiranganje ariyo uburyo butegekanijwe kugira ngo busahirize ibimenyesha makuru narirya bisanzwe bivise uburyo bubaye abaye.
Nibyo ikigega cya leta cyarategekanije uburyo bukeyi bwo kuzosahiriza ibimenyesha makuru. Ibyo rero bikaba biri mu nteguro tukaba twizera yuko muri iki gice cuno kigira gatatu cumaka turimo muri nosomesi icyo kibazo gishobora kuva mu nzira ubwo buryo buhari ukazosabikanywa bivanye n'ibikenewe bimwe bimwe ariko tutovuga yuko bizoza bibasahiriza mu byo mukeneye byose bizoza bisahiriza ku byo musanzwe mufise kuko n'uburyo bukeyi ariko tuzogerageza kugira ngo ubwo buryo busahirize mu bikorwa byanyu bya minsi yose. Kibazo kigira kabiri nico kuva muri kwa rukurikirane ko kuva muri analogique tuja muri numérique no mugambi watanguye mu 2016 mu mugambi wari ufise bavuga ngo ibisi ibice bitatu ibice cya mbere cyari cyo gushiraho inyubako zizotuma ubwo buhinga bwo kumenyesha amakuru no gutuma tumana ko amakuru bavuga nk'iyo système numérique ijaho. Icyo gice rero kikaba cyaranakozwe mbere leta y'u Burundi ikaba yarakiriye ibyo bikoresho ubwo buhinga aho novuga nti infrastructure zikaba zaramazwe kwakirwa zaragiyeho zarakiriwe na leta. Igice kigira kabiri cyari cyo guhinyanyura ingene radio na televiziyo nationale y'u Burundi amastudio ikoreramo kugira ngo herekanwe amasanamu meza amasanamu agezweho. Ibyo nabyo byarakozwe iramura amaze kubona yuko habaye akarusho muraza ingene radio na televiziyo y'u Burundi yerekana amasanamu mu myaka itanu iheze nibaza ko ubu atariko tubona amasanamu studio ya televiziyo y'u Burundi yarabaye ibintu. Igice kigira gatatu nico cyo gushiraho rero cyo kuva muri analogique tuja muri numérique. Icyo gice rero kigira gatatu kirimo imice myinshi harimo ubwa mbere umuce wo kwakira ibizodutuma abenegihugu bose bashobora kuja muri ubwo buhinga bwa numérique. Ni gute tworonka ibikoresho abenegihugu bazokoresha? Icyo gice rero nico kiriko kirigwa n'umushikiranganji hakaba hariho amadecodeur ibihumbi 190 azoshika tubifashijwemo na leta y'u Bushinwa. Ayo madekoderi 190 amaze gushika abenegihugu bamaze kuronka ayo madekoderi niho tuzoheza tugashobora gushyira mu ngiro uwo mugambi kuko naho twawushyira mu ngiro abenegihugu badafise ibyangombwa twotamba twirorera. Niyo nkavuga nti uwo mugambi uri ku ntambwe ishimishije turizera yuko mu minsi iri imbere tuzoshobora kuva muri analogique tuca muri numérique bwango burundu aho abenegihugu bose bazoshobora kugabana iby'uwo mugambi.